Prince Madonsela standing there having a discussion. I don't know, advocates, Ubuntu Zizwa Ganjan at this particular point in time, advocates.
Yebo, Sanibona.
Yebo, advocates, ngicabanga uzizwa kanjani njengoba sekwenzeka kanjena.
No, no, ngicazukile nje impela phela inkosi yami umntwana. Ngithukuthele nje kakhulu. Ngithukuthele nje kakhulu ngoba umntwana uyinkosi yami. Mina ngiyideputy yakhe. Uma kuzosuka zonke izilambi lezi zizomeneka la, zizogumisa ukuhlakanipha ngaye. Ngangcono ukuthi ngumuntu wakwaZulu lokhulumayo. Kuthiwa kuziwa kwaZulu. Ngithukuthele nje kabi.
Yini ekuthukuthelisa kangaka?
Ngithukuthelisa ukuthi akamhloniphi umntwana. Yilokho kungicasulana.
Ngomntwana uThokozani.
Akamhloniphi umntwana okwaphinda angena, undunankulu kaZulu. Mina engibambele yena ukuba yibamba bukhosi. Uyamedelela.
Well, Bungiwe, I did get my wires crossed a bit there. That isn't Advocate Madonsela, but this is someone from the royal household. You would have heard him saying that he's upset at Prince Thokozani, that he's shown utter disrespect towards Prince Mangosuthu Buthelezi, and that he himself is also a region from where he comes from. And so this kind of behavior is completely and utterly unacceptable.